uzobuya wakhwela inqwelo ntaka wachona kweza intaba Ntyilo Ntyilo njengenyoni ndiyantyiloza kwaphela inyanga kwatshona
malanga
neetshomi zami zithu ndenza
hayibonamani
ngaselalini ithethwa ngam izindaba Ntyilo Ntyilo njengenyoni ndiyatshiloza oko wahambethe uzobuya wakhwela inqwelo
hayibo
wachona kweza intaba Ntyilo Ntyilo njengenyoni ndiyatshiloza mama ndincede khawusize mama tata ndincede khawusize tata intlungu zothando yazi kubuhlungu ukuthanda umuntu namangisenzi elungisise mama mama ndincede khawusize mama tata ndincede khawusize tata intlungu zothando yazi kubuhlungu ukuthanda
asambe ke wasa wena mani What's again? Shit. How you go?
Shalom, man, ikele duze guako. Fela wens impili belula. Ibelula, ngempela, ngiyavuma. How yebo, ngempela.
Hey.
Shalom, man, ikele duze guako.
How you go?
Fela wens impili belula. Ibelula, ngempela, Oko ahambe ethe uzobuya wakhwela inqwelo ntaka wachona kweza intaba Ntyilo Ntyilo njengenyoni ndiyatshiloza kwaphela inyanga kwatshona
asambe ke
neetshomi zami zithu ndenza
hayi wena mani
waselalini ithethwa ngam
hayibo
Ntyilo Ntyilo njengenyoni ndiyatshiloza mama ndincede khawusize mama tata ndincede khawusize tata
ntlunguzo hayibo yazi kubuhlungu shi 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 hayibo
mama ndincede khawusize mama tata ndincede khawusize tata
ntlunguzo thando
Yes, we're strong, we're strong, we're strong, we're strong, we're strong, we're strong, we're mama. How we ever get bella?
Banjo.
Shalom, man, in hell, it is.
Hi, boy.
Oh, hello, it's in Billy Bellula. In Bellula, in Bella.
Hi, so.
How we ever get bella?
Hi, boy.
Shalom, man, in hell, it is. Guaco, hello, it's in Billy Bell.
Got your nigga.
In Bell,
a son. She, she, she. Boy, she. Hi, boy, she, she, she. Hi, yeah, yeah, yeah.